Ka whai tautoko o ngā Pakehi Māori e hoko ana ki tai i te whakatūnga mai o tetahi ropu hou, hei āwhina atu i a rātou. Ko te taumata te ingoa o te ropu hou nei, ā, ka mahitahi tēnei ropu, me te manatū hoko ki tai. Kia ū atu ngā taputapu a ngā Pakehi Māori ki ngā mākete o te ao. Hei tā Eruera Rerekura, kei te āmenehia tēnei ropu hou nei, e FOMA me te kāhui rangatira a iwi.
He taumata hou, he māngai hou, kia angi tūai ngā Pākehi Māori ki tā wāhi.
The problem to date has been that as Māori, we haven't been engaged in those free trade agreements that try to promote free access to markets for New Zealand Māori products across the world. We haven't had a formal process whereby we could participate in that discussion. It's been somewhat ad hoc.
Ā, e tautoko hiana te taumata e ngā ropu Pākehi Māori.
We went around the motu and we talked to all of our people and asked them what they thought of the idea of the taumata, asked them what they thought of the people that are on the taumata, and we got a very, very strong steer from them all that basically said, this is an important kaupapa for all of us as Māori. You fellas are there. Get on with it.
Hei tā te tūmua ki o FOMA, e tikana kia tū tēnei rōpū hou.
FOMA supports trade for all, and we support the idea that the taumata is a place for our Māori SMEs and new Māori organisations and businesses that are new to trade and export, where they might coalesce.
Ngā parikura horomia I whakatō te kākano mō tēnei kaupapa 20 tau ki muri.
The advent of the new taumata, which I should say, was really an idea from our rangatira, parikura horomia, that had been promoting the idea of this kind of engagement for Māori into this debate for more than 20 years.
Ahakoa e mōhiotia ana etahi Pākehi Māori ki tā wāhi, kei reira te taumata ki te āwhina I ngā Pākehi iti.
We will absolutely champion and support all of those businesses that are out there, some of which that don't need a heck of a lot of support because they come so big. But for the majority of our Māori farms and other businesses, they tend to be smaller. And so really we're trying to be a voice for all of Māori business into those important trade discussions.
We recognise that for some Māori-owned SMEs who are exploring the export route, Te Taumata alongside of the Ministry for Trade and Enterprise, alongside of Te Puni Kōkiri and NZTNE are all important players to ensure that more Māori are exporting offshore.
Ka angitū ngā Pākehi Māori ki tā wāhi, ka angitū hoki a Aotearoa whānui. Iriwere Rerekura, Te Karere.